Uzabona itandukaniro iturize
tuziberamo bicu by'urukundo tubeho nka Adamu na Eva zakwereka urukundo nyarwo Waguye ahashashe
Stay with me, dance with me,
come with me.